Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. Alice is cutting so saying it's Bamba Senya Valexeni, Bamba Senya Vala, Ego Sending Vumelan Kluminawe. Only one verse, Besukalu Sugula, Kingwa, Diga Matthew chapter 2, Sifunde, Uverse 19, Gupela, Litikepa, Uherote, Sefile, Bega, Ingelusi and Kosi, Yabu Nagalange, Pupo Guchosefa, Ekipite Yati, Vugutama Tumtuana Nonina, Uyezuin Lagwa. Israel ngokuba sebefila kade bezingela ukuphila komntwana. Lithi iBhayibheli ngesikhathi ezali uJesu uJosepha watshelwa uNkulunkulu ukuthi angathatha umntwana eyomthukusa ezweni laseGibhithe, wayohlala isikhathi eside ezweni engesiloni labo endaweni akangathanda ukuhlala kuyona ngenxa yokuthi wayethukusa umntwana. Kuthiwa ke ayisehlaleliso sikhathi sekuzwakalela ukuthi usefikile usefile uHerodi obekade ezingela umntwana. UNkulunkulu watshela ke uJosepha ukuthi akaphume abuyele la okumele ahlale khona ngoba lezi zinto ebezizolimaza umntwana nabantu akade bezingela umntwana abasekho. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu kubeka ey'ndaweni ayithile ukuze alungise izinto ngaphambi kwakho, futhi kwesinye isikhathi uNkulunkulu ke kudile ngezinto ey'thile, hhayi ngoba ekudile kodwa khona izinto ey'ngaphambili akasayilungisa ukuze uthi uma sifika bonke abantu abangaphazamisa ukuphila kwakho nokusebenza kwakho bebe sebesusiwe endleleni. Kwesinye isikhathi kuhlala ungawutholi lowo msebenzi, kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi kulo msebenzi uzoqashwa kuyena uzoqashwa kuwona kunomuntu oseyinkinga ukusamela gudlule kuqala bese yasuka ukuze uma usufika ukufika kwakho kube nempumelelo futhi ukuhambe ngendlela efanele. Ngakho akumele umsolo uNkulunkulu uma ekudileyisa kwezinye izinto ey'thile, ubokwazi ukuthi khona izinto ey'ngaphambili akasayilungisa elungiselele ukuthi uma sekufika wena ufike konke sekume ngendlela uNkulunkulu akafisa ngayo. Sometimes ama-delays afika empilweni asuke efikele ukuzoklierisha indlela yethu ngaphambili. Omunye uyacomplaina uyakhala uthi sekuthatha isikhathi eside ngifuna izinto ezithile kodwa ngiyitholi, kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi uma ungayithola manje lezi zinto kukhona okuningi okungonakala empilweni yakho uma ngafikelwa yilezi zinto. Manje uNkulunkulu ufuna uklierisha some of those things ezingaba yisithiyo empilweni yakho nasendleleni yakho. Ungamgxeki futhi ungamthuki uNkulunkulu uma ubona ngalungi manje, kunezinto ezibehind the scenes ey'ngakabonakali akayilungisayo akayihlelayo ukuze sihambe ngendlela efanele. Jesu kwamphoqa ukuthi ayohlaliswa eGibhithe ayofihlwa eGibhithe, kanti uNkulunkulu sadila ngoHerodi obekhipha umyalelo ukuthi akubulawe bonke abafana ba less than 2 years ngoba ehlose ukuthi kubulawe uJesu. Wahlala isikhathi eside uNkulunkulu wadila noHerodi waze wamgudluza wamsusa kwafika enye inkosi kwabusa enye inkosi wase wafika uJesu wazophila ngendlela efanele ukuze afeze umsebenzi kaDozele emhlabeni. Kwesinye isikhathi izinto uNkulunkulu akayivalayo hayi ngoba esuke engafuni ukukunikeza kodwa kusuke kusekhona izinto ezingaphambili okusadinga ukuthi ayilungise ukuze mase ufika zonke izinto zibe sezilungele ukuthi usebenze ngendlela uNkulunkulu afuna usebenze ngayo. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning.